Wabula kufa bonda wa future yange. Nasaba kiza, ulini suwe jitamuso msai kwange. Eri munda, dela tuwe la vini mwomwe generu. Juju ya desimba wa eleni, chakule kulia.
I respect you all.
Manager, wait for Chino.